Aduh, gue wiwach moro kaende ma osebedo ka chando wa malich wa nyithindo ma wuoyi kata wa joma nyiri. Gini chando joma wuoyi, ng'ato kaka an to gi nyathi ma nyako oko kacha. Iyudo ka nyathi ma nyako ni kata area ma entiere dala gi kocha, area ma entiere dala gi kocha, iyudo ka kaka yani nyathi gombo mar nyathi ma wuoyi kata gombo mar nyathi ma nyako, iyudo ka ng'ani odhi gombo samoro wacho ni yaa ng'ani osiepna. Koro owuok adwa na wuoyo ewi yore machalo kaka ni ng'ato kaka ji onego bed ni wadak ka wan joma nyiri kata wan joma wuoyi kata wan joma gi joma nyiri e situation around kaendi e field kae. Field kae dhi yudo ka ng'ato owuok kae kata odhi sero. To wang'e tek, nyathi ma wuoyi wang'e tek. Nyathi ma wan joma jowuoyi wang'e wa tek marach. Koro bas koro nyathi ma wuoyi iyudo kata ni odhi e wang'ayo kacha cha to iyudo nyako moro e wang'ayo kacha kata mana tok dalagi. Nyango. Tanyango biro. Tanyango se biro. To yu mo tanyango toko ni gi story ma nyanga wuoyi nyalo kono nyako. To ka gichopo kanyo to gijuok mana tiyo. Mana gito yu kanyo matin. Tiwinjo ka giwacho story, gigogo story. Koro mbaka ni odhi e tiende. Mangi dhi gidonjo e mbaka ni. Gine, imagine, ni these people they are on the road. To sama giyano on the road ni, giwacho ni hawa. To ngama duong kaka wuon gi kata ngama duong kale yo ka. Be wangi te koro ngani kala kala to ngiyo gini yawa. Yawa pinyo kethore machalo nani. Koro gini okomorwa. Okomorwa is ground kaindi. Koro iyudo ka nyathi ma wuoyi. Owuok kata nyathi ma nyako. Wangi te koko nyis kata nyathi ma wuoyi ni a. Ngane. Biu kidwa ni walos weche gi. Rita mbele kacha cha. Kata wadhi yango. Kamoro mopundo. Ma ng'ama ng'ongo kata ng'at ma janyuol especially ng'ama janyuol koro wawuoyo ewi gini nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako look this thing is very is terrible ok inyal bugori ni chung kanyo wuonu neni kata wuon ng'ato ti isero e tie wang'ayo this thing is very is not gine gine okomora an kata nyathi ma nyako okomora kata in okomori. Koro we need to change on this thing. Ka itimo gimoro, just be specific. Gidwaro ng'ato gin osiep. Nyako wadwaro wan osiepe nyako wabedi. Nyako ibe so specific to wacho niya, I need this girl to, sami need you such a place to talk with this guy. Confrontedly, ikoni, kama ng'ato ok nyal neno. But gima chanda, ni jogi, wingi gitek, to nyathi ma wuoyi be wang'e tek. Wingi no yani, kamin tumane wang'ayo emo koro gini rachna but I will tell you them later.